apha ke sicela uba sombulule u log of x odityaniswe log of 3 alingane no 2 log of 4 uzosusa u log of 2 ngoba niphinde ndiyibhale ke kwenzela uzayibona ka close no log of x odityaniswe no log of 3 olinganiswe no 2 ophindaphindwe no log of 4 ze kususwe u log of 2 so i logarithm of 2 uzikhumbule ke ndandithe kuwe okanye bendithe kuwe xa ubona i-logarithm apho kungabhalwanga ibase ubuyazi uba kukho u-10 so ungafakela oo-10 bakho so ithetha ukuthi kukhona bani kukho u-10 so andizombhala ke u-10 uzohlala uyazi uba u-10 ukhona so xa ngekhona ithetha ukuthi log base 10 of x so ithetha ukuthi u-10 umunyusa ngenani elithile ukuze ufumane u-x u-10 umenyusa enani elithile ufumane u-3 so masikhe sibone ke uba sithini imithetho ye-properties ye-logarithms esingayisebenzisa sukhumbula lokuba zonke ii-base ziyafana so xa sino-log base a of b uze adityaniswe no-log base a of c so le nto ungayibhala ngoba ngu-log base a of b aphindaphindane nosi wakho so uzukhumbula uba omnye umthetho owaziyo ke ngoba xa une a aphindaphindwe ngolog okay mandibhala ngolu hlobo kwenzela uba u-a so masisino b log of a of c ulingana nolog base a of c to the power b so uzukhumbula uba zonke izinto sizithatha kule nto yoba ulog base a of b asuswe ulog base a of c ofana nqwa nolog base a of b ongaphezu kosi ngolaa hlobo so yonke ke le nto itheni ithathwa sithatha kwezimbini ndathiwa siyibhala ngolaa hlobo so singatsho ke ngosihambi ke ngoku siyosombulula ingxaki yethu ebesiyinikiwe so uzubona uba sino-logs ezine-base enye so singakwazi usebenzisa lo mthetho lona wokuqala ukuze siphendule leyo kuqala so singathini singathi le nto ilingana no-log base 3 ayimandizamngathi log base 10 so ngu-log base 10 so uzukumbula ngu-3 aphindaphinda ngu-x so ngu-log base 10 of 3 aphindaphinda ngu-x so xa siza kuleyona umthetho uzukhumbula uba lena singayitshintsha ibe lolu hlobo loba so le nto singayibhala ngoba ngu-log so izawuba ngu-log base 10 ibe ngu-4 onyuswe ngu-2 so ngu-4 onyuswe ngu-2 so loo nto ngubani ke ngu-16 so izawuba ngu-16 cause uthi 4 areyizwe ngu-2 ze ususe ubani u-log base 10 of 2 kodwa uzikhumbula uba kaloku xa sisebenzisa lo mthetho wokugqibela singakwazi ukusombulula eli cala apho zimanas akhona so uzawuba no into elingana log base 10 of 16 over 2 so kuba luzawuba ngu-16 ohlulane no-2 so ifana ke loo nto no-8 so kweli cala lingamsawuba no-log base 10 of 8 ze ke kweli cala sibe nalaa nto ebepha ngaphezulu engu-log base 10 of 3x so uba u-10 onyuswe ngento ethile wafumana u-3x so nalapha u-10 onyuswe ngento ethile uzofumana u-8 so u-3x uzolingana no-8 so ngu-3x ulingana no-8 so ungohlula ke ngama amabini amacala akho ngu-3 ufumane u-x olingana no-8 ohlulwe ngu-3 so yabo ke le ndawo le namhlawumbi umntu angafumana ingxaki enintsi kuba uzikhumbula lokhu xa sonyuse inani elithile xa sonyuse u-10 ngenani ethile safumana u-3x kanye xa sonyuse inani elithile safumana u-10 safumana u-8 so yiloo nto esizama uyenza ke ngoku apha yiloo nto ke ngokuba sifumane into efanayo sibone sizisusa olog bethu so uzokhumbule ke uba singafumana u-10 kule power if sonyusa u-10 ngale power ukuze sifumane u-3x sifumane wani u-3x okanye xa sinyusa u-10 ngepower apho singafumana bani u-8 safumana u-8 so yiloo nto ke ngokuba amanani wethu alingana so sikwazi ke ngoku okwahlula esombulule ingxaki yethu.